No one say congratulations. They never ask tribulation.
Thank you. Trainee face lead.
Thank you.
Ready. Initializing.
Everything is handled. What the fuck?
What are you looking for?
Plasma game. Se a gente torta. I just started the game. Right there. Jeez. Going off the da 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 da